bangicela kakhumala bangicela kazungu bacela nakashanda bacela ngobiseko benzela umfana la
fa ndopathetsa ngamtsimu zwulwane kadivala namusi ngauri ndidivala mamalo
ketile ketile
Ntombazana ndini ngikuthanda ngize ndlula bangakini ngakuthanda sibekwa ngikhetha nangokukhisi ngakuthanda sele ngicela inkosi ufike wancika wathi gqi ngakucika wathi mncwi sacisha ibani cwi hayi kanti kuyangigcina ngaswitcha wathi gqi asithembe ukuthi uyabona ukuthi angizange ngobuningi ngikuphathele just bo angifuni omunye umuntu angibona wena wena liyofika lelo suku ngizokulobola wena babe uphama okwenkanyesi khanya okwelanga ngojela noma lume lisolile isandwa sami
bangicelela kazungu bacela kakhumala bangicelela kazungu bacela nakashanda bacela ngobiseko benzela umfana na ngayicelela ke mina I can't tell her when I and I can't tell her can't tell her
Zela gekonk musukala wemam usiseka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga uma owakuzala ngibonga ubaba wagondla ngibonga namandla wakho kulezi impesa inqobo buka phela wesisi ngifuna plate ye kids ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asigaqedi my love nalendawo asigayazi kodwa ke sobonisana wena mavila kasi
Bangicelela kazungu